Vandi mwetu indichi.
Data we. Christia atsindiye Bluetooth earpods.
Dere ni izungi.
GBL Flip 5.
Wow, ni yungi iri hejuru.
Iyungi? Uyungu uyu ni?
Nicole.
Nicole. Tutaza kubivanga. Six bit. Bluetooth earpods manik. Erife, akuna gwa ikintu genza ukaje nyibuka muhungu wanje. Ring lights.
Yungi.
My TV stick.
Ubwo ngubwo bwa yasezer ubuzima bwa digital life agiye muri smart life. Listen olinde bekena tsindi.
Amba bari nka muhi ibintu byiza koko. Wa mbabariye koko. Ko n'umuntu atari ibyanje. Okay. Yes plus headset Bluetooth. Wireless noise cancelling headphone YS 503.